Onyeji Records.
I'm teacher Tobias.
It's about time.
Awula chunge yoka moko touch. To aneno mananam kod God. Mano mi achako wuodha madhi e Sayun. Dala maler ma Yesu oloso. Ero kamano. Sayun e dalawa, piny ni ok dalawa. Piny ni en kar buoro, chieng' wanadhi e dala. Jokinda odhi e dala
Sayune dala Pinyi yung dala Pinyi yung kar Buro chieng wanadhi e dala
Yese maluongo wa Jawaro segedo nwa Yeso seiko chiemo Mio achope dala
Sayune dala Pinyi yung dala Pinyi yung kar Buro chieng wanadhi e dala
Jogo mapodru enyo Dahari mar penjou kaka teacher Tobias. Ipoduri tango. Bekuru galruok. Galruok rach. Ero kamano. To in ma podi rwenyo a penji ni parango. Koso podi galori. Yesu to luongye dala. Kinda mwandu okanye dala Simbo okanye dala Omiyo chopie dala
Sayune dala Pinyi yung dala Pinyi yung kar Buro chieng wanadhi e dala
Jomasani madwaro ngima Nyisu nutime kinda Mwandu udonje dala Sayune ma Yesu ogero District Rector Henry Otigo kuom kinda mosetimo korito kanisni mantie bwo maranda mag ni apostolic duto te erokamano kuom tich matek misetiyo kendo ruoth chieng' nogwedhi nyaka chieng' madonjo Sayun Sayun e dalawa piny ni ok dalawa piny ni en kar buoro chieng' wanadhi e dala Jokinda odhi e dala
Sayune dala Pinyi yung dala Pinyi yung kar Buro chieng wanadhi e dala
Yese maluongo wa Jawaro segedo nwa Yeso seiko chiemo Mio achope dala
Sayune dala Pinyi yung dala Pinyi yung kar Buro chieng wanadhi e dala
To in mapodi rwenyo A penyi Parano, koso podi galori, Yesu to luongye dala.
Sayune dala, pinyi yung dala, pinyi yung kar, buro chieng wanadhi e dala.
mang'eny to adhi mondo alosnu kar dak. To ka dine be ni ok en kamano, to dina nyisou Hallelujah. Amen.